kodwa into eyenza abantu bangayilandeli urhahela izinto zezwe
bahaha.
Haleluya, haleluya. Akhona amantombazane la asekhulile nangakakhuli
maye
akhona vele asekhulile asebethi nje sesothola laba bafelwayo. Uma bengafelwa sizovele siqonde nje endodeni yomuntu, siqonde nje nathi asiyiyekanga. Lalelani bantu besifazane, umendo ungangamanzi okuphala
iqhuba,
intamntamu ulwandle. Kodwa into eyenza nizaliswe niyeke ukuthi zithi yisuka nje amadadla ubuvakashe.
Ufike
musuvakashile ufike uvule la
imonye irebhe phela leyo
ubuze ukuthi lalisandli elilanga phansi kombhede ubani ubani omunye ofika la. Lalela ngikuhlabele usuke kufika esinye isindindwa esifana nawe.
Ashama
usuke kufika elinye ishongandlebe elifana nawe
maye.
Kusuke kufika enye esinye sezeqa mgwaqo esithi siyabunjwa unina siputshuke la esifana nawe
maye. Uyaputshuka unjalo kazi
abese lo wesilisa anwaye ngemuva ekhanda athi yelele bengithi
uneyifaka
bengithi umhlophe we ngingafanini ngingafanini bese lokhethi nje yebo dali yebo sweetheart ngiyaxolisa kukhona untombi kadela kodwa kusegcinile uyezwa mntakwethu akagcine ngoba njengoba sekufike mina kudinga cace. Lalela wantombazane yenza ningashadwa nithi kanti vela nakhekile naputshuka ezandleni zoma wenu neqa majomba nathi ukuba nje noma nogogo iphele endlebeni
maye.
Usuhamba kuziveza bonke ubunqunu bakho. Umuntu wesilisa vela kunika iy'ngane zibe u-7
uyothi
usayitetilenye enye uyigquba phansi enye uyigaxe entanyeni bese uyezwa ngomgqibelo uthi uyafreyfa phansi utake iy'ngane emhlane bese esho umsakazo ethi sambamba umathana nazana uthi uthi ulalele kahle uzwe kumenyezwa igama lendoda ebuzalisa iy'ngane eziwu-3 kuthiwa iyashada intombazane yakaceza. Uvele wena ungenwe isifo sokuwa ngaso leso sikhathi
ukhulele.
Abafana laba njengoba kuthiwa umfana nje kusho ukuthi ufana nenye indoda, ufana noyise,
ufana nenye.
Abantu besilisa noma bethanda ukulihudula phansi kodwa uma isezoganwe sefuna umfazi uyalucikica ubhici avula amehlo abhekabheke phakathi kwebesifazane abalala kubo bevuka kubo abalalela imithetho yonina sengathi bayigaxe entanyeni ahambe buza komakhelwane ethi injani leyantombazane yalapha zingathi izalukazi zangakhona phinda nami uvelaphi wena udoti loyo ahosha iy'nyawo umando kaduthi uyeza kuwe kodwa upheshulwe izalukazi zangakini zithi wena mfana wami uvelaphi ongasazi isindindwa sale ndawo. Lalelani bantakwethu, umuntu wesilisa kubuka ukuthi ukhuluma kakhulu kodwa izandla awunazo athi kuyofanele